Ha ha. Ha ha. How does this make you feel, Charles? Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha.